pocha pocha lo bafana sobumbe bakhanga bakhamtola matibeso phunyanya lo wasebyano cha impela pocha pocha njengokubona nje kunjena insizwa amabutho wonke akhangela yomhlabhlangene njengenjwayelo njengokubona sihlangene lana sizo kofihla induna yethu umkhizi induna yejaji eyaziwa nje umhlaba wonke South Africa yonke usibona asikho kahle emoyeni ngangendlela ahambe ngayo kodwa ke uba uNkulunkulu besevumile shuthi kwamthatha kodwa ke njengoba usibona njengamanje nje siyinsizwa sonke sila sisenkonzweni sizosuka la naye sizomthatha sibe sesiyakwakhe egcikini sombeka amabuso njengendwayelo sithi khona zonke insizwa ethintekile ngalo mbhemu kule bakhe kubuchwepheshe bakhe bokuhlanganisa iy'nsizwa sithi shwele wonke umuntu phoja phoja lo ayibona.
Cabangela, para não perder o fogo. Yeah. Sashandulo, Sashandulan Kornangala, Sasha Angala.
Akufanele angeke bahube ihube lodwa phezu.
I know that I'm not going to be able to do that.